Ndinengqiniseko yokubana eloli zwilimnandi ngiyaliqaphela elokubana lelikasi sinoxolo Grootboom ebeza uthi baye khona xa igqibileyo athi ndinthanda nonke emakhaya. Xa kanye sikwelo thuba ndizawucela uDr. Somadoda Fikeni usinama eze ngaphambili asinabisele njengokufutshane ngembali yobukumkani nobuzwe bamaXhosa apha emazantsi eAfrika. Siyakwamkela sinama mzukulwana waXhosa.
Kubaphathi bale nkonzo, mandibulise
Enkosi dadobawo siyabulela siyabulela dadobawo masenje nje mawethu ixesha liqathwe inja ngoku imbongi izawunika ixesha lazo sawuzivulela sizawubetha kube mdakisa lapha kodwa make zisiyeke sigqibe le ndawo camaka
Your Excellency umongameli welizwe the former president uBawo Thabo Mbeki, Your Majesties, usapho lukakumkani uzwelonke, ndiyawusuke ndithi nqanga neentsiba zayo, ndiyaliweke ngexesha ngoko andizukwenza mnembelele, ndizawuphakamisa nje izinto ezimbalwa. Ukuba ngaba bendinokuthetha ngokumkani ebendimazi kakhulu kodwa ke akuyiyo into endiyisikelweyo namhlanje, I just want to say kwezo zinto zimbalwa ngembali yesi sizwekazi samaXhosa, ndifuna ukuyivula ngentetho kaSerese Khama xa esithi we should write our own history books to prove that we have a past and that it was a past that was just worth writing and learning about as any other. We must do this for the simple reason that a nation without a past is a lost nation, and a people without a past is a people without a soul. Isizwe samaXhosa sesinye sezizwe which has a longer history centuries before kufike abamhlophe. It was independent, it conducted its own affairs. Imbali yayo yokuqala ethi balasele kukuhlangana kwabo namaqhakancu, kulapho ke bathe bafumana ezinye iintetho zesiqhakancu nemigama endawo amagama emilambo. Yiloo nto esiXhoseni namhlanje unazo izinto zoqi noci zifumaneke kwabo budlelwane nokwendiselana nokwabelana ngamanye amasiko. Kodwa ukuthi kubaluleke kokokuba awunawuyiqala uyigqibe imbali yomzantsi Afrika njengoba ebesetshilo uGeneral Mgwebi, unga kange utete nge Frontier Wars. Ezikale ngo 1779. Zazo ucho ngo 1881. Dienda chonga ke kumazwe nga mazwe na kwinda unge ndao. Zinqabile indawo ezikwazileyo ukujongana nabamhlophe kwaphela ikhulu leminyaka. Kodwa kulomzi kaChiwo, kulomzi kaPhalo, kuye kwavela amagorha emva kwamagorha. Kulamagorha ke singabalula injengele yomkhosi uMaqoma oye wawufela eRobben Island. Kulama gorha singabalula uMakhanda uNxele othe wawuphelele Robben Island. Kulama gorha singabalula uHintsa othe wakubulawa nguRichard Southey ngokwempembelelo zika Harry Smith. Yanqunyulwa inhloko yakhe and it was taken to England as a trophy. This buzake xa bendilungiselela la magqabantshintshi okokuba ithethe ukuthini into kokuba umzimba kaHintsa ulapha inhloko isenglani ithi naleyo yayibuyisiwe kanti yeyenkosikazi yemScotland. Ilondo ke kuthi xa kufika uPrince Harry, kufika uMeghan, kufika uQueen Elizabeth, sisike sitatazele singazinokuba masenze ntoni na. Kodwa xa kufika ikumkani zakuthi nekumkanikazi, imbali yazo sibe singayazi. Ayiphelelanga le nto yale mbali kaXhosa kulezo Frontier Wars. Xa bekwamkelwa inkolo yobuKrestu, xa bekwamkelwa izikolo, baye bahamba phambili. Yiloo nto ke ubona ooFote noLovedale noHilltown izezinye zendawo ezithe zaqaqamba xa kulandwa imbali yesi sizwe. Naxa kuthethwa ngeengqondi nabantu abathe bazisa ukucinga nengqiqo ngezinto ezintsha ezenzekayo, uthetha ngoTiyosoga, uthetha ngabo omqhayi, uthetha ngoJabavu, uye ufikelele kwi-contribution yale kingdom. Yiloo nto ke sisithi namhlanje xa ndizawuhlala phantsi nasekwakhiweni kukakhongolose ngo-1912, uRhubusana uthe wafumana ithuba lokuzowufumana ukudlana indlebe nekumkani yamaXhosa nezinye iikumkani kwiSouthern Africa yonke bekhontributha ekubeni mayihlangane kubuye isizwe. Xa kunamhlanje ke sithi kuye uzwelonke makahambe owubaxelela umshweshwe, makahambe owubaxelela uMaqoma, makahambe owubaxelela uMakhado, makahambe owubaxelela uLabotsibeni, makahambe owubaxelela umshweshwe nononesi, okokuba siva mahumhum okuba ilizwe liyabuya. Sisalindile kodwa ke uthi uRhubusana zemke inkomo magwalandini. Enkosi.
Masiqhubele phambili, sizawucela singaphosisanga maseko sibize irhwecu likaPhuthisi.